uyabona kulonyaka uba uyi young man and we interested kum before sinqokole before ubeke udaba lakho phambili ndicela iscreenshot soba uregister uvota hayi uyabona nje uba uregister uvota ungake uqala uthi uyandithanda uyandithini undithanda kanjani ungayithandi i-ATM endiyithandayo ha uba awuregister uvota sorry asifanelananga asikesi next please bane bagodo please mayanga asidlalisi kulonyaka uba umuntu uthi serious ngawe sicela iscreenshot soba uregister uvota otherwise asincokoli kwanto nalo uzojola kanjani nomntu isibindi sokujola nomntu ongeke avote zenzela uba ke ukhawuleze uba uinterested kum ukhawuleze uyoregister because namhlanje lusuku lokugqibela ndingakuncedisa nokukuncedisa otherwise andithethi into nawe ungarejistanga yho hayi in fact wonke umntu makatshekishe ipartner yakho ubairejistile na uba ipartner yakho ayirejistanga yirejiste ngoku lusuku lokugqibela namhlanje uba uyohluleka usifowunele sikhona sakuncedisa laa nto ifuna i-ID nelocation ubuhlalaphi qha convenience within 2 seconds ugqibile urejista otherwise hlukana naloo mntu ongarejistanga uzomthini umntu ongarejistanga ebomini bakho you uba sowutshatile naye vele ufile idivorce ndinayo leloya engakhawulezisela idivorce asifuni umntu ongarejista asifuni umntu ongarejistanga this year ndingade ndicaphuke uba uthi uyandithanda serious ufuna ukubala ntuzana nam please sort out your issues please otherwise peace in our land hey nina nasikhupha mani exolweni peace in our land peace in our lifetime.